Omega.
Sosi bajana, edu manyama, dani amo, weshikamo, kipa ulimbombombo, idimbombo, hamada ulimbombombo, nasachirambo. Kwa wote, ushindi popote, magori kayote, tunafunga yeyote.